Imana raye kaza umwungero wa mbere w'igitega ashike hano aturongore ni jambo ry'Imana dufukama ko mu gusenga Imana Yesu amuha umugisha
Yesu nashimwe turabara mu kija amahoro kandi turabakeje uyu munsi mukuru mwiza Imana ibahaye Yesu nabahezagire Hanyuma rero ishengero ry'igitega ryaradutumanye ntasho nimuzakiye. Tugomba rero turabe ijambo ry'Imana dusangira muri uyu mwanya wo gusenga Imana. Dusome mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa kigaburi cya gatandatu n'urya murongo wa gatanu. Yosuwa gatandatu murongo wa gatanu havuga ngo maze ayo mahembe y'imfizi z'intama nibayavuza ijwi rirandiriye mukumva ijwi ryayo abantu bose bace bihakamo icyarimwe maze uruzitiro rw'amabuye w'icyo gisagara ruzoca ruhombokera hasi abantu bose bace barengagira umuntu wese aho yaratumbereye murongo wa mirongo ibiri nuko nzamba zivuze abantu bihakama mbere bacumva ijwi ryazo baciye bihakamo icyarimwe inzitiro zica zihombokera hasi abantu baca bararengagira bitera mu gisagara umuntu wese aho yaratumbereye barakinesha murongo wa mirongo ibiri na gatandatu icyo gihe Yosuwa aca amahane abantu aravuga ati nihagira umuntu ahaguruka akazokubaka iki gisagara cy'i Yeriko aravumwe imbere y'Uhoraho igihe azokubaka itanguriro ryaho azobura umwana we w'imfura kandi igihe azotera ibikingi by'amarembo yaho azobura umwana wiwe w'umuhererezi nuko Uhoraho yabana na Yosuwa abarurangiranwa muri icyo gihugu cyose twongere ko ijambo ryanditse hariya mu gitabo cy'Abanyefeso igice kabiri numurongo w'icumi na gatatu Abanyefeso kabiri nibwo byaha byagezwe birimo amabwirizwa ava mu byashinzwe kugira ngo muri we ya macakubiri ayarememo umuntu umwe mushya ngo azane amahoro atyo kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe ayuzurishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwansi yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure kandi abari hafi nabo ababwira amahoro kuko uko turi amacakubiri ari wadushikiriza data wa twese turi muri mwemu umwe nuko ntimukira abashyitsi n'akavantara ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana Kristo Yesu ariwe buye rigumya ifuruka muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe namwemu kuba ingoro Imana ibamwo Yesu nashimwe. Naye majambo y'Imana dusomye atwereka urugendo rw'Abisirayeli igihe bari ko baragenda kwinjira igihugu Imana ibahaye. Bashitse ahantu I Yeriko basanga hari igisika kinini. Icyo gisika ntibari gushobora kukibomora, ntabyo bari gushobora. Cyari igisika kinini cyane kandi cyubatswe mu buryo bukomeye. Ariko Imana irababarira ati iki gisika namukibona gikomeye uku mwebwe ntacyo muzokora. Icyo ndabasabye mukizunguruke rimwe ku munsi. Rimwe ku munsi ugira ndwi muce mukizunguruka inshuro ndwi kizoca gihomboka kandi abatwaye inzumbeta bazoce bavuza inzamba. Namwe muce mwihakamo icyo gisika gice gisenyuka umuntu wese aca arengana. Byabaye uko niko babigenjije. Munsi wa mbere barazunguruka bihoreye, munsi wa kabiri barazunguruka gushitsa iminsi itandatu, munsi ugira ndwi baca rero bazunguruka inshuro ndwi. Ku nshuro igira ndwi baca baravuza inzamba maze bihakamo cya gisika kica kirahomboka, bose umwe wese aho yari atumbereye aca ararengana. Yesu nahabwa icyubahiro. Bene data, twamaze kumva ibyo bisika. Hari ibisika by'amacakubiri byatandukanya abantu. Kera mu gihe cy'Abisirayeli mu isezerano rya kera, nta munyamahanga yari yemerewe kwinjira mu rusengero. Bagenda bazerera inyuma bumviriza mu rusengero indirimbo ziririmbwa batahabona. Kugeraho Abagiriki babariye Filipo na Andereya baterega natwe turagomba kuraba Yesu. Baca baraza rero babarira Yesu bati n'Abagiriki nabo baragomba kukubona. Yanditse hariya muri Yohana igice 12 kuva kuri 26 kubandanya. Rero Yesu aravuga ati harageze ku mwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Iyo agatete k'ingano kadapfuye kaguma uko kari konyine, atariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Ati nanjye ninamara kumanikwa hejuru y'isi nzoca nikwegera ko bose. Niho rero twasomye hariya mu Banyefeso ingene ijambo ry'Imana ryatubariye ngo niwe mahoro yacu. Yesu nashimwe. Yesu niwe mahoro yacu. Niwe yaduhaye kuba mu ishengero. Niwe yatugize uko turi. Imana nihabwe icyubahiro. Ngo yarahomvoye cya gisika. Igisika cy'amacakubiri yaragihomboreye hasi. Uyu munsi twitwa abana b'Imana. Kubwo umusaraba w'umwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. None rero bene data, twumvise amajambo atari make. Yosuwa yaciye yihanikiririza abana ati iki gisika gihombotse. Umuntu azosubira kwiyumvira kucyubaka agitanguye umushinge wacyo azoca umwana we w'imfura. Agisohotse yari karatera imiryango aca umwana wiwe w'umuhererezi. Hari uwabigerageje yitwa Hiyeri. Rero uwo muntu ngo aratangura ngo arubaka. Agitanguye kucyubaka umwana we w'imfura acarapfa. Asohotsereye umwana we w'umuhererezi acarapfa. Icyo ni kintu Imana yihanikiririje. Kirazira kubaka ibyo Imana yasambuye. Imana yarasambuye ikintu cyose cyatandukanya abantu. Hari ibintu Satani agenda yubaka imbere y'abantu. Akazana ibintu by'amacakubiri, akazana amacakubiri y'amashengero, akazana amacakubiri y'intara y'imitumba n'ibindi, ariko ibyo byose Yesu yarabikuyeho uyu munsi twitwa abana b'Imana uko dutumbereye kujya mu bwami bw'ijuru siyo gaye dufise umucunguzi umwe ni Yesu kandi ijuru tujyamo ni rimwe uwo muntu yoba ariko arubaka ibintu by'amacakubiri uno munsi akazana ibintu bitandukanye abantu amenye neza ko uburake bw'Imana buri hejuru yiwe bene data ni ijambo Imana yamuhaye ngo dusangire tumenye neza yuko umwami Yesu yatugize umwe twese turi umwe mu mwami wacu Yesu siko gaye kuko yaduhaye muhe mu mwe none rero n'ayo majambo tugomba dusengere ko mwese bayumvise umwami nabahezagire turagushimiye mwami wacu Yesu turagushimiye kuri Imana warahomboye ibisika byose byadutandukanya mana watugize umwe watugize abana b'Imana nkako turiko turaja mu bwami bw'ijuru none rero mana turakwinginze uhezagire ishengero ryose uhezagire umuntu wese ari hano kugira ngo mana yumve igikorwa gikomeye wadukoreye igorogota ku musaraba hamwe ca gihuzu catana mu kamwo kubiri mana nguruhambaye turagushimira ingene twese twaciye dushikanwa hera urakoze none turanezerewe hano mu ngoro y'Imana turabigushimiye turasengeye umwanya uri inyuma abagiye gukurikira ubahezagire abagiye kugukorera kukuvugira manu bahezagire babakanwa bari we buvuga turabigushimiye umuntu wese ahezagirirwe hano tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.